Watch.
Ngathi ndinetime elikurhulumente gotta watch the money basifumene nentsente and she got on the knees ngathi uqhubi stena all I ever wanted was Benzes and Ipense sikhala sabanona ngathi banyana banyana bawuzama unspeed tela boyboy ndizorhama media kithi qean manomari bawuzonkanga bawuyandivulela spread that shit njengerama mali ngathi ndinetime elikurhulumente gotta watch the money basifumene nentsente and she got on the knees and got to kubi stena. All I ever wanted was Benzes and Ipense. Skala sabanona ngathi banyana banyana. Bawuzama unspeed tela boyboy ndizorhama.